Misty is a monster as mom and dad make Misty want to be ditched.
Ha 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 ha.
Misty is a sore loser. She wants to be ditched. Misty is more fun than Billy.